Tokomaha ngā tāngata e huri tuarā ana ki te waipiro i enei rānei. He ai hoki ki ngā tatauranga o te wā, kua heke te tokonui e inu ana kia haurangi rawa atu nei. Hewa e harai te mea kei te whai ngā Māori me ngā moana nui a kiwa i te ia o te wā. A nei rā anō, Astley Nathan.
Ko te āhua nei, he pea noa, engari he mata anō tā tēnei pea. I te wā kamutu tēnei inu, he inu kore waipiro kē.
We do a few things during the actual brewing process, just with some of the temperatures that we use, and what that does is leave, leave some fermentable wort behind. But it's basically we have like an arrested fermentation where just a little bit of fermentation happens, as opposed to a normal full-on fermentation. So what we're left with is just, you know, that 0.5% at the end.
Ki Aotearoa nei, ki te heke te waipiro i raro i te kotahi irakati rima paiheneti, ka taia te tapanga he inu kore waipiro. I whakaputangia Air Brothers Brewery, te tahi inu hau i ngā marama kua pahure.
Well, that's something that we thought about doing because of changes in the market and people's drinking habits.
I taua wā anō, i heke hoki te namo o ngā tāngata e inu mōrea rea ana.
The 18 to 34 age group have significantly reduced their hazardous consumption over the last 5 years. And then we've seen that the rise of 0% beers come with that.
Engari e ai ki a Tara Dimas o Hāpai te Hauora, e hara I te mea ko te inu waipiro, te take o taua hekenga o te hunga Māori.
I au e tiro ki tēnei āhuatanga o te kore waipiro, hea ha te take me aro atu a mātou whānau ki tērā āhuatanga. He pai, engari tēnei wā tonu, kare anō a mātou whānau kua hikina i tēnā momo inu i tēnei wā.
Mo te Māori, ko te hauora kē te take.
Ko ngā āhuatanga katoa era, kaimuia i a tātou aroaro kei te tiaki a mātou i a mātou tinana, he tiaki tai au hoki tērā pia te tikanga.
Ka whakatūria e Hāpai te Hauora, he wānanga a te rua wiki, e hāngai puana ki ngā ture waipiro o Tāmaki Makaurau nei, kia whakaurua te tirohanga Māori ki roto. He kaupapa e wā te ana ki te katoa. Astley Nathan, te karere.